somane na monin tobi ko wa soufero soufem mogolu o ma monin samba soufem mogolu o ma monin samba mali denu yo adia kenyi banale adia kenyi banale samuya yale adia kenyi banale samuya yale Somane na monin tobi ko wa soufero soufem mogolu o ma monin samba mali denu yo adia kenyi banale mali denu yo adia kenyi banale mali denu yo adia kenyi banale mali denu yo Mali denu yo, mali denu yo. Ah, adia kenyi banale. Ah, adia kenyi banale. Mali denu yo, adia kenyi banale. Mali denu yo. Sinikene somane na monintobi. Kova soufero, soufem mogolu o ma monin samba. Banale, dia kenye banale.